ngiyazi ukuthi ibapha abathakathi abaphehla manje kuba ngcono kuma iphehlwa abathakathi bakude uma bekhehlwa abozalo awalapheki kalulo ngoba azazi insila bazi namangcwabo ukuthi ungcwatshwe bani la kodwa ngiyabazi nokuthi bathaka maphi amakhubalo ngiyabazi angikhathali